La gogo uno musirindire Natasha aharimi iki
eh
ainda narimi iki
amashugo
gahira tura tichungurire gato tura wow uraza kumuterera amashugo
eh
ah okay kuberiki washimye amashugo tuzanye like ayandi nkajya a
kwera ni la bossi naramukunze ndamuterera hejuru no hasi
eh ah urumuterera hejuru no hasi no mpamvu ya amashugo yazanye ati yazanye amashugo kubera yuko aza kuyatera hejuru no hasi abona umenga kuyamuha ku maboko ntibikwiye
yaratoye igikombe natwe twararyohewe turamushima turavuga ati yakoze neza
gusa waberewe wewe ninde yakwambitse
eh
uba hasi gushaka ijoro ninde yakwambitse no munsi
erega nice niyambika barashopping ranche nkiyambika
barashopping nkiyambika la warumuna yigeze kumbaza ngo tumbarize kwagize imyaka ingahe ufite imyaka ingahe
ufite 8 ans
ane ko munane watangiye kuvuga ufite imyaka ingahe
eh
nimba uvyibuka watangiye kuvuga ufite imyaka ingahe
kuvuga
eh kuvuga
natanguye kuvuga
eh
ufite imyaka 2 niho natanguye kuvuga niho natanguye nyene kuvuga pore pore nyene biraza biraza
biraza biraza uzinde mizinga
eh
uzi kuvuga indi mizinga hewe
Asha, dose jana tasha ndatsira. Ah, nchenzi kuvuga français, anglais, kirundi. Eh.
Français, anglais, kirundi.
Eh.
Ah bon? Mubwire Natasha ubutumwa ijambo ryo ryose giza tu mu cyongereza twumva.
Mu cyongereza?
Eh. Ngoko muhikaze.
Ikaze?
Eh. Muhikaze mu cyongereza none.
My Natasha, my la boss. Oui.
Ninga urahije kumuha ikaze nyine karibu nyine ngaho yakwiye.
None mu ba anglais bavuga ibintu byinshi ba anglais nyine bavuga utuntu dukenye abafrance.
Isaac TV.
Yes, bakozi ba Isaac TV. Umwaka turiko turasozera, tuko tusozera neza cyane aho Wesh bari kubasozera umwaka mu ma style atandukanye. Isaac TV twaje ngaha kugira tubereke ingene Natasha La Bamba la Norman sinzi bara ningero myita avuye kwakira udushimwe tubiri udushimwe twiwe tubiri ajakura mu gihugu cya Uganda azanye mu Burundi. Hamaze kuvuga amajambo menshi cyane. Urumusi rero ndagusabye jewe ndafisinge ni reportage ngira ndayi report ndafisinge ngira ndayi kore ndagusabye rero uri ngaho uguma ngaho turabe ingena za ingene bigenda ingene bamwakira ibibazo bizo kumubaza ingene naje biza kugenda so ntibarashika hari abantu bose baramurindiriye nkuko mubibona kuri amasanamu abantu bose baramurindiriye ariko ashitse tu naho nyine mucamo ubibona kiri twa as a classic Kim June niyo nyemereke je no munsi ni kwa Mungu tariki 12 aho avuga yuko Natasha ni umwe mu bastar bariko baraheraheza neza umwaka. Wowe rwa turaba umwaka wawe uza guheraheza gute. Come on tubirabe rero. Je ngira ndagutware hariya turabe nyine Natasha management yiwe n'aba journalist. Ndibaza murabizi mwana yabonye kuri jeze sosiyo ku ma social media Natasha yarafashe urugendo agenda twa ajyanye n'aba journalist bashika kuri batanu ntibagiye ntihenze batanu yari Ami Pro Kivodo Edison Rafael manager wiwe bari nkabane. So aba bose ni kugira ashigikire yereke yuko ashigikiye industry muri rusange yari gushobora akagenda wenyine na management yiwe bakagenda bakazizana bakitahira ariko kubw'urukundo novuga ko Natasha afitiye industry muri rusange afitiye aba journalist naje nje ndabwira yuko Natasha ari mu barista mu artiste mubahasana aba journalist ikigenda kibabwiye kuko twama tukibona kenshi ninge nafata aba presenter kuri level agezeko vraiment urabona neza yuko ari umusani cyangwa ari umustar atahura ibyarimo Come on rero sindakuruhishe Akim Junior welcome to Irabe Bakuzi ba Isaac TV muba murindiriye Natasha harimo famiye yiwe abana biwe like la gogo ni bon
ni bon
umeze neza
eh
yo la gogo ndabiruka kera ubugeze mu kanga
mu gatatu
eh ukora bitura gushuri
eh
kabisa
eh
aha
mbere
uzo mu mbere ah bon sasa la gogo uno musirindiriye Natasha harimo iki
eh
ndanarimo iki
amashugo
gahira tura
tchungurire gato tura. Wow, uraza kumuterera amashugo.
Eh.
Ah okay, kuberiki washimye amashugo tuzanye like ayandi nkajya a.
Kwera ni la bossi naramukunze ndamuterera hejuru no hasi.
Eh. Ah urumuterera hejuru no hasi. No mpamvu ya mashugo yazanye. Ati yazanye amashugo kubera yuko aza kuyaterera hejuru no hasi. Abona menga kuyamuha ku maboko ntibikwiye. Sivyo? Waje nandi nga.
Natena mama.
Okay. La gogo. Natasha azanyiki. Cha kumenya ibyo azanye, cha kumenya impamvu je kunkakira.
Kado.
Azanye kado.
Yaraduha kado, yaratoye igikombe natwe twararyohewe. Turamushima, turavuga ati yakoze neza.
Okay, yakoze neza. Akajambo kamwe kwa Natasha.
Eh?
Akajambo kamwe kwa Natasha kazima.
Natasha la namba la no masana mubibona gute eske
gusa waberewe wewe ninde akwambitse
eh
kuva hasi gushaje ninde akwambitse no munsi
erega ninte niyambika baran shopping ranche nkiyambika
bara shopping biyambi la warumuna yigeze kumbaza ngo tumbarize kwagize imyaka ingana fise imyaka ingana
fise 8 ans
ani ko munane ah bon watangiye kuvuga fise imyaka ingana
eh
nimbo vyibuka watangiye kuvuga fise imyaka ingana
kuvuga
eh kuvuga
natanguye kuvuga
eh
fise imyaka 2 niho natanguye kuvuga niho natanguye nyene kuvuga pore nyene biraza
uca witabura ko uzi kuvuga neza ufise imyaka ingana
eh
imyaka eh
imyaka
yatanguye kumva ko utanguye kuvuga neza ufise imyaka ingana
sinya kine niho natanguye kumva yene ko naje nyene
eh biko biraza okay sawa reka turindire Natasha turabe ngene uza kumwakira turabe ivyo uza kumusigira eh ari kumwe na Rafa na nabandi warababonye
eh
aha sawa nene nkubu uno munsi uhuye nkubu ngiye kumvugisha Natasha nkubu jaka nyibira kabanga cha kunyibire nkubu je ngiye kumvugisha na Natasha bijya bi bodyguard byo gacha binzibira wibaza ko nokoresha ubuhingu buwe kugira ndamushikire neza bya bodyguard ntibango kubera wewe Natasha uramuzi bya bodyguard urabazi murabana murazi nyine ama systeme yose urayazi
eh bo umva Natasha baje kugutangira nyene nkaje ndashobora kuvuga mu murekure abavugane basi cyangwa Natasha wakavuga
eh wowe urashobora kubabwira bya bodyguard ati mu murekure zake amubaze
eh
ah okay ndaza kwifashisha we umvugire si Okay, merci beaucoup d'agushimye re.
Sawa.
Eh, burya lagogo ndahejeje. Ufisimye uzinde mizinga.
Hmm?
Uze kuvuga indimi zinga hewe.
Asha, zose jana tasha ndatsize.
Indimi za Natasha? Asha ari indimi afise.
Ah, ufisimye ufisindirimbe.
Ah, indimi like language.
Ah.
Kirundi, Giswahili, Gifaransa, Icyongereza, Ikikongomani, Gisenegalei.
Ah, nchenze kuvuga Français, Anglais, Kirundi.
Français, Anglais, Kirundi.
Eh.
Ah bon? Vous m'ouvrirez Natasha, ubutumwa ijambo ryo ryose ryiza tu mu Cyongereza twumva.
Mu Cyongereza?
Nko kumuha ikaze.
Ikaze?
Eh. Muha ikaze mu Cyongereza none.
My Natasha, my la boss. Oui.
Ninga urahije kumuha ikaze nyine karibu nyine ngaho yakwiye.
None mu ba Anglais bavuga ibintu byinshi ba Anglais nyine bavuga utuntu dukenya ba France.
Abongereza bavuga utuntu duke. Base vuga mu gafaransa, abafaransa bavuga byinshi. Vuga base mu gafaransa nko kumuha ikaze like Natasha, soyez les bienvenus, hamubandanye ibindi.
Natasha, soyez bienvenue. Tu es bon. Oui. Nakubariye ko muri France kiretse mu kirundi niho bavuga byinshi. Muta France kuruta anglais.
Okay. Kora halabu. Ok, merci beaucoup.
Non, merci.
Ok. Ma bien vise, tu m'as dit Natasha Nhabi, ndi fise ndi nzaha.
Isaac TV. Oh.